dia kaya. Nikamsahau Yesu aliyenipenda kweli, nilikwenda mbali sana kafuata njia mbaya. Nikamsahau Yesu aliyenipenda kweli. Nina raha na furaha, Yesu alinitafuta
we Thank you. Thank you.